lai o ka e na he upi ai ka ua koloha vela vela koloha ya uni me o e ho I au e ho o I po ai ho
a pretty feet
across the street,
across the street.
Her name is Noah.